Ya kwela unkulunkulu wasekuphakameni ukuba kube uyena okwaziyo okufanele abantu bakhe ozakwenza kube yizwi eliyukuphila emoyeni nasemzimbeni. Ngiphakama nokubonga ithuba engilibonayo lothando lukaNkulunkulu. Ngicela isandla senkosi siphakame phezu kwamakhosi nabafundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi. Silapha singabantwana sonke bakhe, uyena olwaziyo ubisi olufanele kudliwa nokuphuzwa njengezingane zisanda kuzalwa. Isho njalo imibhalo, indaba kaThembe inkulu kakhulu, maNazaretha amahle iyesabeka. Njengoba ngisukuma nje kukhona ukwesaba, njengoba ngikhuluma nje kukhona ukwethuka, ngoba umama amehlo ebona lokhu engikubonayo. Njengoba sibona isimangaliso phakathi kwale ndawo namhlanje ngosuku lwesabatha, sibona uthando lukaNkulunkulu, ngoba labantu abakokwanga umuntu bakokwa uNkulunkulu ethabeze kuye nokuphila kwabo nokugula kwabo nokuhlupheka kwabo nosizi lwabo. Ayikho-ke enye indlela. Nami okhulumayo uyayazilande umuntu, ngiyakhumbula lo okhulumayo rebathi umfundisi Madlala. Sengenzela-ke njalo abaqabukayo ukubona, ngoba sithunzana nje. Kodwa esingenakuzikhulumela, ngicela kube uThembe ozokhuluma, owazi kusuka nokuhlala komuntu. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni, ngiyawucela ngengoma esine ngumeni zamaNazaretha. Yezana musa yezana nawe yezana
Thank you.
Kuluma nje akumini okhulumayo kushe ngoba bizila abantu bakhe ukuze beze babe yiso lakhe babe isandla sakhe kumele indlu kadingana nosenza ngakhona bazoliphatha bayiphakamise bayilungise ngoba umuntu akakwazi ukuzilungela yena ngokwakhe kodwa uyalungisa usuku lwesabatha esikulo namhlanje ukhuluma ngalo unkulunkulu uyagcizelela ukuthi abantu balihlonipha usuku lwesabatha ngoba usuku lomkhosi wentethelelo lolu suku usuku lwentethelelo siyona siyeduka imihla yonke ebusuku nasemini wayesekhetha usuku lwakho lwingcwele lwesabatha ukuthi usuku lwentethelelo efaneleke kusiphisa nokuza singene kulona ngenhliziyo enhle ephelele kodwa kungabi njengoba siza nami ngimbete uhlotshana olunye lulwe lwengubo cha unkulunkulu ubheka ngaphakathi ukuthi yini ekhona uma sivuka sithembe ukuza kule ndawo kankulunkulu asiphumeleleke ukuza kwethu kube nendawo nento esiza kuyithola sathi nokhokho nobabamkhulu nobaba nomama bashiya emhlabeni sethi nenhlanhla abangayitholanga bona uShembe ongumkhululi weziboshwa othe ma efika eqala ayobasa umlilo wezwi lakhe yavuma inhliziyo yokuthi nangomkhulu ofanele ngoba into zakhe umuntu azimfanele zonke ziyamfanela kodwa alizange libe khona uthando olungango lukaShembe kukhona insizwa enkulu lapha njengoba ngikhuluma nje emva kwami lezi nsizwa kade zidumile lezi nsizwa kade zaziwa ukadume umuntu nje nangomsoka ngelinye ilanga kanti kuzawuphela engakahambe emhlabeni khona lokho ukuba khona kwakhe lolo dumo lwakhe luyaphela lukhadwa mkhuhlane kuthi nengubo ento abeyikhethile ezembathisa yona igwale iguge idliwe ngamagundwane manje sinendaba enkulu efikile ivela ezulwini uShembe unkulunkulu wobamkhulu lo owathumela endlini kadingana nosenza ngakhona ezoba konke abantu bakhe ngoba lobo ungcwele okhulunywa ngabo lapha othi uma esuka phakathi kwenkundla yamanazaretha bathi kuyingcwele ubuye uyaphenduka uyabheka kuba singehluki kuye ngezwele ithi anoma ngcwele ngoba mina ngingcwele usho njalo unkulunkulu ungcwele lobu akuyona into entsha njengemfundo endlini kadingana nosenza ngakhona babedaliwe abantu benziwa baba ngcwele lowo ungcwele babo babezonda isono insizwa yayisizona isono intombi inkosazane isizona isono ithi kodwa ngizalwa ubani kodwa ngiwakabani akhule lo muntu yingakho laba bantu bakhula benesibusiso njengoba usho khona manje umbhalo uthi uma uyitona uyokolelwe bakusola kuyisiqalekiso lokho ngoba uma bekusola awuzwa kahle enyameni uma bekusola awuboni ukuthi kufanele babakusole kodwa ensukwini zokuqala babekwesaba abantu ngoba babengcwele belandela uyise belandela unina phakathi komuzi ozobafundisa indlela ngoba bengeke bazavela manje-ke unkulunkulu ngothando lwakhe kwasi bayivusa indlu kadingana nosenza ngakhona njengoba siyafunda encwadini yomthandazo lo okufundwa khona manje akayibuthi indlu kadingana nosenza ngakhona ayibuthi ekuchithekeni kwayo akasibutheke sesibuthelwa kule ndawo manje ngoba yinkosi yamakhosi uShembe inkosi yamakhosi manazaletha amahle sikhona ngaye siphila ngaye ukufika kobunazaletha ezindaweni zethu esahlukene kukhona abantu abagezwe batyabulwa besemanzini abanye besha umlilo kothi kwabagezi uShembe abanye benga wazilo waki mizi benge na ayo watili kuchembe wabakela umuzi imizi ya ese bakele bele mizi ye usebeli ntandu ya ze kubayenzi weme emseli yabo abantu kona ezo bankulu nkulu wabo babi mabantu baki abanike shibusi sonjongo ba investilisho njeliti uma aninga lelilika shukulu kina usugule sabachaka soza nisisile zibusisi Asilu kumbula usuru le sabacha Kiza ukele mkule nga jiniga Jeremia 17:23 Kwa wafundile bangfuki msele yone Kantu ku Isaiah 26 Indi mange ukala Ngoba ikulumanga bantake Aba chanda na aba ketile Isizwe lezi eta ketwa Sichandwa mkulu mkulu endu Simbeke Awufundeke uma usitholile kusasa
Incwadi kaJeremiya isahluko seshumi nesikhombisa indima yeshumi nambili Sihlalo sobukhulu ukuphakama nasekuqaleni
Ithi le ncwadi efundwayo manje isihlalo sobukhosi ukuphakama
Ndawo
engcwele yethu
Themba lika Israel
Themba lika Israel
Jehova
Jehova
Bonke ababulahlayo
Bonke ababulahlayo
Bayakujapha
Bayakujapha
Abangishisayo
Abangishiyayo
Bayakulotshwa emhlabathini
Bazolotshwa emhlabathini
Ngokuba balahlile uJehova
Ngoba belahlile uJehova
Umthombo wamanzi agijimayo.
Ungumthombo wamanzi ogijimayo.
Ngiphiliswe Jehova. Ukuba ngiphiliswe.
Ngiphiliswe Jehova ukuba ngiphiliswe.
Ngisindiswe ukuba ngisindiswe.
Ngisindiswe Jehova ukuba ngisindiswe.
Ngokuba wena udumo lwami.
Ngoba wena udumo lwami.
Bheka bathi kimi. Liphi izwi likaJehova na?
Bheka, bathi kimi liphi izwi likaJehova na?
Alive manje.
Alive manje.
Angiphumanga ukuba ngingabi umalusi wokulandela.
Amen. Ngifunda incwadi kaJeremiya le ebengiyifunda manje. Isihlalo sobukhosi. Ukuphakama indawo engcwele yethu ayikho lindawo ezindaweni zonke ilapha empumalanga le ndawo engcwele yanikwa indlu kadingana nosenza ngakhona le ndawo engcwele imiselwe amanazaretha ayingcwele ngoba unkulunkulu engumnazaretha ngoba ebathanda Le ndawo engcwele yamiselwa abantu abahluphekile nabagulayo abathwele imithwalo njengoba selishilo ivesi ukuba sifanele sinamathele kuye nasiphuze ngoba ungumthombo ophuzwa ngabomile kuphela ukona lo nkulunkulu wasephakameni kuthiwa-ke bonke abamshiyayo nabamlahlayo bazojapha ngoba belahle uJehova umthombo wamanzi ogijimayo ikhona imithombo emningi egijimayo lapha emhlabeni ayibambelisa abantu mhla kufika ubunazaretha kwafika umthombo omkhulu othi mayese uphuzile umuntu onele ngizawukhumbula lapha phakathi komuzi wasekuphakameni eminyakeni edlulile kube kwavela izinsizwa ngoba kwathi ma libazwa iziko elikhulu lasephakameni kwangena indaba phakathi kwenhliziyo ethi ezinsizweni hayi ukwakha umuzi ukuyibambelela zathi insizwa dakho kugaza kwaze kwaba khona lelo qembu kanti benziwa isivuvu somlilo obahluthulayo ngoba into kaShembe yamhluthula umuntu bengazi ukuthi imizi leyo eyawo okhokho babo eyaweze mkhulu kodwa ngokuthuthu lwawuthando olumangalisayo. Akumbanga njengokuthi ke kukade kufikile enhliziyweni yabo sesibuye sabakhoniselile ukuthi yakhani khona nizohlala noyihle omkhulu ngoba kanti uma bedlula abantu emhlabeni baya koyihle mkhulu. Lokungena endaweni eyingcwele lidlula koyihle mkhulu. Ngizoke ngikhumbule manazaletha njengoba ngisho nje ngikhuluma ngale ndaba uma libaswa iziko. Ngiqala ukukhuluma ngale ndaba ngike ngikhulume ngikhumbule indaba yasemanzi mtoti. Abantwana babantu uma ifika ubabamkhulu kwafika into akade bengenayo, kwafika indaba enkulu ekadingekho phakathi kwezwe lasemanzi mtoti. Ushembe wase ngezinhliziyo yabo ukuthi nansi into yethu efanele. Baze bamzingela-ke abaphunyukwe izingane bathi bayamshaya kanti bashaya uJehova umthubi wamazogijimayo. Bahamba bayomangala kanti bamangalela umthombo wamanzi ogijimayo. Sebalahlile icala batakulwa uyena wabakhipha kuleyo ndawo abasebeboshwe kuyona ngoba engekho umkhululi wayezobakhipha oyise babo nonina babo babengenayo imali encane kakhulu kangaka ngoba imali kade engesiyona into eyandile nevamile upondo nje babevulala ejele kodwa ngoba uthembe uNkulunkulu wase uyabakhipha yena. Ebonakalisa ubukhulu nobukhosi bakhe ukuthi mkhulu esifundisa ukuthi nathi ngabe siyakwenza lokho ukuze sibe ngabantu abamfanele, ukuze sibe ngabantu abalifanele igama lakhe njengesu uzoqala malibaswa leli ziko bathi abalamukela izwi likaNkulunkulu babafikelwa isifufu sothando. Ngicela ngeke ngikhulume ngothando. Uma ufika uNazaretha ngangisemncane nami ezweni lakithi lapha ngavela khona ngokokuzala. Kwakhona uthando, kwehla uthando, kwakhona uthando abantu olwabenza ngathi amakhanda abo asathathi kahle. Uma kufika uNazaretha bajabule njengezingane, baphumele phandle bamemeze, bamemezane. Lo muntu ofikile, lo muntu ongenayo, akazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani uma esehamba akusavumi beyehlukane ngothando abo behlangene ngalo. Bethembana ngalo, lolu thando bazophuma nalo, bahambe baphelezelane, bothi kukudemva naphambili, sokufuneka bayehlukane laba bantu. Uma sebethi bayehlukana, bakhale njengezingane izinyembezi. Ayikho into ezokwenziwa ngoba ophume ekhaya lakhe sokufanele agcine abuyele ekhaya lakhe benziwa uthando lukaNkulunkulu. Afike nalo ushembe ethanda amadoda nabantu namadodakazi abantu emhlabeni. Kwasehlukanisa-ke ngaleli vesi engikhuluma ngalo ukuthi yena uyakwazi ukuwavala amajele esevulile njengoba abaningi. Ngizokhumbula inkosi yakwaDlamini umdibaniso ngo-1952 sasiphuma enhlangakazi yafika emzini wasekuphakameni. Kwakuphuma inkonzi yasekuseni umthandazo wasekuseni, kanti kukhona induna ebithunyiwe yaphakama inkosi yasekuphakameni yabika izwi lenkosi yakwaDlamini umdibaniso. Kuphakama umkhulu lwesiboshwa. Uma ephakama ulangaphuma sibothi abalothando yabahangula. Uthi lapha khona induna yenkosi. Uzobika inkosi iboshiwe. Uzocela ngoba lapho ephakameni ngokwakhe. Kwase kukhawula lapho wathi asiguqe sithandaza sathandaza. Kanti lo mthandazo sewuhambile wayoqedisa izigulufu ejele esitofini. Ngangoba inkosi yathi ilele wase ufikile okungaphezulu kokwazi okungaphezulu kwenkolo yabanikazi bamajele nezinkantolo. Inkosi lele yezwa kuhlabelela izwi ngaphezulu ithi anginjengawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke. Ngithokoze nganelisa icho izobonga sekujulayi kwakuthandazwe ngojanuwari sibuya entabeni. Kwathi ngojulayi kusinwa phakathi komuzi kwasekuphakameni yakhamuka inkosi yathi inkosi yakwaDlamini yayisithi inkosi yasekuphakameni gijimani ngithathe isihlalo naso inkosi. Bagijima abantwana ababefanele ukuthi bagijime balanda isihlalo leso sabekwa isihlalo yahlala inkosi. Waphakama umntu wasezulwini inkosi izobonga wayibika yaphakama yabonga ibika indaba enkulu ithi kwathi ngisejele. Ngikhuluma ngendaba kaShembe lapho kule ndawo ngikhangathi kwathi ngisesitokisini ngezwa amaNazaretha ehlabela phezulu kakhulu bathi anginjengawe baba ngozama ngiphelele ukuba ngibe njengawe ngesikhathi zonke. Ngithokoze nganeliswe ngihlanganyele nabanye bethu uthi-ke mayesho elinganisa wabezwa ukuthi bayehlela isigcino wabezwa sebephambi komnyango lemvungamvunga wayizwa ukuthi sebemiphansi emhlabeni bayahlabelela uthi wabuka emnyango wabona ngengobo bakhiye niyambona ukhiye uthi kwangena intombazane ifake iy'ngubo ezimhlophe yaqonda kuye yathi nkosi dibaniswa namhlanje phuma phele icala lakho. Wamangala kuthini loyibonayo ethuka yabuyela khona kule mbobo encane yaphuma ngayo leli le mbobo. Wamangala kodwa wayigwela ithemba ngoba emashembe ngoba kuhle kumashembe uthi-ke kwase kusondela ukusa kulesi sikhathi wathezwa njengokulungisa kwabezizwe-ke endaweni zabo wezwa iqathulo sezihamba ngamandla phezu kwale glebuli ethelwe phansi kuthi hosho 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 kanti umlungu usezovula mayivula umlungu yamemeza umdibaniso phuma iqala zakho liphelile. Yini-ke esele kuba singasho noma singamazi uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi ungubani kuthini? Kufanele kuthiweni ngaye? Kuseleni maNazaretha efanele siyibone? Kuseleni efanele sizwe ngaphandle kwendaba ekhona kulezi nsuku zethu zanamhlanje? Ngiyacela maNazaretha engcwele ake sibheke ngamehlo sicele amehlo kuNkulunkulu wasekuphakameni asipha amehlo ukuthi sibone uthando lukaShembe ukuthi lungakanani. Yaphuma inkosi yahamba. Uma kwenzeka lokho kuyona into entsha eyayenzeka namhlanje yayihlezele yenzekile nakwaJuda emhleni kubanjwa abapostoli uPeter ukuthiwa uPetro ebanjiwe emva kokunqunywa kwekhanda likaJohane bazala abazalwane bahlangana bahamba bahlangana endlini lapha kuthandazwa khona. Kwathi phakathi kosuku bezwa umuntu engongoza esangweni ma engongoza esangweni kwaphuma intombazana na enye ithema isathi yaphuma ilunguza yambona ukuthi nangu umuntu engongoza abantu Pita usephumile ejele. Iyabuyela endlini intombazane ngesipiti isipiti njalo into enye le ngejubane ithi intombazane nangu uPetro basendlini uyahlanya ngoba babengazi ukuthi angaphuma kanjani ekhululo omkhulu wethu esinayo. Okwazi ukukhulula iziboshwa, izikhiye ziyayivulekela. Ingani lapho ekuveleleni ikhona inkulu indaba abakhuluma ngayo ukuthi wase sethethe ubabamkhulu bambhalela khona lapho ekuveleleni kwaphuma neziboshwa phakathi kobusuku. Babevalile ngekhiye zabo becicile ngolimi lokhuluma kwasemhlabeni kodwa wasondela yena wakhomba ngomunwe wakhe lo akhomba ngawo amadimoni namhlanje kuvasilina abaleka amadimoni. Uma zifundwa lezo zincwadi zithi umbuso kaNkulunkulu phakathi kwethu asiwuboni. Isihlabelo lesikhulume izwi elesabisayo lapho sithi zani ngamandla uzani namhlanje isango selivuliwe. Libiza abangcwele abakhethiweyo, abangcwele abakhethiweyo bazovela emagumbini noma nomhlaba bafike bangene. Kodwa uma leli lizwi ungalinaka olubhekisise abakhethiwe, ngoba uyabona njengoba sila phandle siphuma imizi ngemizi, imindeni ngemindeni, uma ungalandela ngemva uma ngihamba ngishona le uzobona iy'nyawo zami ukuthi zinamazwana amangaki. Olunye unyawo lunamazwana ayishumi, olunye lunamazwana amathathu. Ukulinganisa ngisho lokho isenzo esiphambene nobungcwele njengoba sisebungcweleni. Ngoba sonke kufanele siyembathele engubo emhlophe ngoba yasezulwini. Ushembe ngakafika emhlabeni yayaziwa ingubo emhlophe. Ngoba noma intombi yenzokuhle kwakuthiwa intombi emhlophe. Abelungu bathe beqala ukufika yaseyamukelwa masinyane le ngubo emhlophe ngoba insizwa maziqonyiwe kwaphakanyiswa indwangu emhlophe. Manje-ke sifanele sibe mhlophe ngenhliziyo ukuthethelela nokuthethelelana. Khona kuyasifanela phela ngoba abantu ma ngingakwazi ukuthethelela umuntu usuvale lapho isango. Usewafika-ke umthethelela ezothethelela izona. La mazwi ngikhuluma ngawo bangcwele ukuba sibe ngamaNazaretha afanele ngoba ukhulumile uNkulunkulu ngobuNazaretha. Ukhulumile uNkulunkulu ngobuNazaretha ukuthi khuluma Mose kubantwana bakwaIsrayeli. Ake sifunde lapho kusihle imibhalo. Ngiyakholwa iseduru.
Silofunda incwadi imibhalo 6 ivesi lokuqala. Jehova washo kuMose ukuthi khuluma kubaIsrayeli uthi kubo.
UJehova washo kuMose wathi khuluma kubaIsrayeli uthi kubo.
Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa.
Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa.
Afunge isifungo somNazaretha.
Afunge isifungo somNazaretha.
Azimisele uJehova.
Uzokuthukuma kancane. Leli gama elithi ukuzimisela igama elinganakekile. Kodwa ukuzimisela umuntu uyeka yonke into. Uyeka noma yizwi lomngane wakhe, noma yini ayithandayo, agcine izwi laloyo omkhulu kuye. Njengomthetho uma uphuma enkosini, awukho umzimba womthetho kodwa kuphuma kuyizwi. Kodwa ngoba abantu bezimisele ukuthi bayilalele inkosi, basuke baqonde khona. Khuluma.
Verse 3, akaze ahlukanise newayini.
Lo ozimisele uJehova akaze ahlukanise newayini.
Notshwala
obukhala.
Angaphuzi ubumuncu bewayini.
Angaphuzi ubumuncu bewayini.
Nobumuncu botshwala.
Nobumuncu botshwala.
Angaphuzi amanzi enhlamvu zevini.
Angaphuzi amanzi enhlamvu zevini.
Angadli inhlamvu zevini ezimanzi nezomileyo.
Angadli inhlamvu zevini ezimanzi nezomileyo.
Verse 4. Zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe.
Zonke izinsuku zokuzahlukanisela kwakhe.
Akayi kudla lutho olwenziwe ngezi.
Akayi kudla lutho olwenziwe ngezi.
Noma izinhlamvu.
Noma izinhlamvu.
Noma amakhambi.
Noma amakhambi.
Izinsuku zonke zesifungo zokuzahlukanisa
izinsukuzonke zifungo zokuzahlukanisa kwa
angaphuculi ikhanda lakhe
angaliphuculi ikhanda lakhe
kuze kuphelele lezo zinsuku zokuzahlukanisa
kuze kuphelele lezo zinsuku zokuzahlukanisela kwa kuJehova
uyabangwele ayeke isihluthu sezinwele zekhanda
lakhe sikhule
ngezinsuku zonke zokuzahlukanisela kwakhe
ngezinsuku zonke zokuzahlukanisela kwakhe kuJehova
Alanga shangani nesidumbu sofileyo.
Amen.
Amen.
Jawan. Bofigiluna zari. Jawan. Silindele ukuphuma kwelanga esitezi sibone umbani wasezulwini ongumthombo ophila ake funde laphaya ku 32 uthembe njengoba sebelelele sebelelo izizwe zichithekile zihlakazekile napho namhlanje uyazibona ukuthi uyazibiza ziqoqenela yini loyibonayo ubani loqoqayo angigqeki izinkonzo nezinkonzo nazo phela zigcina lokho ezikutsheliwe nezikufundisiwe nezikuphiwe kodwa uyayibona indaba kaJehova uqoqa insizwa nentombi namhlanje umhlaba uyanyakaza uyavungazela ufuneka insizwa zisizwa lalela ufuneka insizwa hayi insizwana insizwa ma ngithi insizwana kukhona insizo insizwa angazi umuntu ukuthi ukuba insizwa yini leyo akazi ucabangene ukuthi imilenze nebhulukwe ngike ngabuza abanye ngelinye ilanga ngathi wemfana wami uyalazi iqhode esibili wathini leyo baba awusho ngiyabuza uyalazi iqhode esibili akazi ubungcwele babantu abukho bulahlekile uyabuphusa uJehova emaNazaretha singabuye silahlekelwe indaba kaShembe ngoba kufanele insizwa yazi ukuthi insizwa kanjani ngoba nenkosazana yazi ukuthi inkosazana intombi kanjani insizo zikajakobe azibalimazanga yini abafana ababone udade wabo udina bamona zaba yendongezi nje lithi ozani siye ekhathini sonke bathe besahlezi bethothobele zase zingena ngenkemba insizwa zikajakobe zashaya kwalani ucaca phansi ngoba babona into enkulu engafanele koniwa ubunazaletha ngoba makonakala lento bobaba abazali bomama abazali ake ngibuze ekhaya kwakho uma ungenamfana ungenantombazane wakhe umuzi ozogcina ube yini le mbewu esibhekile nesinayo ingani imbewu ezoba imbewu mhla abezwanga omunye nange esanene monte tshona kwasena akekho awuphinde usho
bekani indlebe ninamazulu
niyazazi kodwa ukuthini ngamazulu
ngiyakukhuluma uzwe nawe mhlaba
ngizokhuluma izwe nawe mhlaba
amazwi
omlomo wami
indaba yami yakuxonsa njengemvula
indaba yami yakuxonsa njengemvula
nenkulumo yami yakuhlala njengombele
nenkulumo yami yakuhlala njengombele
njengomkhemezelo emthini emncane
njengomkhemezelo emthini emncane
nanjengezihlambi
etshanini
ngokuba ngiyakulibonga igama likaJehova
ngoba ngolibonga igama likaJehova
nikani ukukhulu kuThixo wethu
nikani ukukhulu kuThixo wethu
ushe umsebenzi wakhe uphelele
muhle umsebenzi wakhe uphelele
ngokuba zonke izindlela zakhe zilungile
ngoba indlela zonke zakhe zilungile
uThixo weqiniso
unguThixo weqiniso amen
ongenaso isono ulungile
31:12 verse kuyeni wethu sinomlo
31:12
Deuteronomy tela abantu ndawonye
amadodana amadoda nabafazi
ngiyalikhwema ke lolulimi amadoda namakhosikazi
nabantwana
nowezizwe
phakathi kwamasango akho
ukuba bezwe
nokuba bamesabe uJehova uThixo wakho baqaphele ukwenza onke amazwi alomthetho
baqapheleke ukuthi bawenze wonke amazwi alomthetho
nokuba abantwana babo abangaziyo lutho
noma kukhona abantwana babo kanti abangazi lutho
bezwe bafunde ukumesaba uJehova
uThixo bafunde bonela abantwana bangasilutho okuthi ukuthi-ke wena unolwazi ngeqala kanti lokumfundisa lo muntu ongazilutho
ngokuphila konke kwenu ezweni
eniyakulo
ngaphesheya kweJordani
ubani lifule
uJehova wathi kuMose
amen kukhulunywa namazulu niyezwa mazulu
amen
kwafula kwangane kadini sesengiyabuya lapho khona incwadi enkulu ngimemeza amavesi khona ivesi elikhulu amakhosi ngicela ukubuza kwabaphuma ezinkonzweni la uphuma khona baba mangaka amakhosi ajoyin isibhadala nawe mama ophuma kuleya nkonzo ayi mangaka amakhosi hawu mthule anisafuni ukungiphendula mina ayingekho sengizoze ngikhulunyelwe yizinsizo kwenziwa yini bangabibikho kwenziwa yini angabibikho azolandela bani azolandela bani ngoba lesi sizwe azange simkhonze uNkulunkulu ongumsokazi kodwa samiselwa ukukhonza uNkulunkulu wenza kadingana nosenza ngakhona ushembe lo asihlangane sibe ngabantu abafanele manazaretha uNkulunkulu akasisize sibe njengamani niyawubona umfula lapha khona umfula lapha kuhlombile oya amen Thank you. ngoba ilanga selihambile mkhulu kakhulu umsebenzi mningi kakhulu sengiyakhawula lapho kodwa ngibabazi indaba kashembe mazulu ukuthi kodwa amehlo uma ubukwa ngama-four eyes anginawo mina ngiyawuhawula laba angathi ngake ngibe nabo niwathenga ngenzeka mhlambe bazasuke bahleke ngizawona isono ngoba ngizosuke kungangifanisi mhlambe kungenzeka kube khona amanye amehlo okubheka intando kashembe yini lo libonayo ubani lo ubiza obiza abantu izolo bekufika indoda lapha ikhuluma ithi ngithime ukhokho wama wathi angize lapha ekhaya ngize kushembe uyena uzaqeda lokusizilwane iphuqule ikhanda iqedile kodwa ngoba kuyintando sesifikile isikhathi esishiwo ingelosi ithi ngayibona ingelosi ndizezifumini ngaphakathi nevangeli lokuphakade yabe bezwaka bakhile emhlabeni yathi mesabeni ndithixo ngoba isikhathi sokwahlula kwakhe sesifikile lo muntu ofakwa emafutheni incwadi ukhiye lowo othi unkulunkulu usemhlabeni khona manje ngibuza ukuthi abafundisi badle wayiseuka yini badle wesikhonyana babezolandela ubani amakhosikazi ayizolandela ubani angikhawula inkosi ngivumele inkosi futhi usedlula kuvele phakathi inkosi futhi sekuguga kwabangcwele ngiyawuhlabelela ingoma ngiyawuhlabelela ingoma abafundileke bazoyisheshisa wonke umnazaretha akabe muntu 203 wonke amanazaretha
Nkosi yamakhosi. Siyabonga uNkulunkulu wawukhokho bethu. Owabakhetha indulo. Wababiza wababizela lokukhanya wakhetha inzalo yabo emva kwabo. Silapha Nkosi sithwele imithwalo yabo. Sithwele imisebenzi yabo. Sicela ke usiphe amandla Nkosi engqondweni nasemoyeni. Noma umhlaba ungathandi, qondisa wena okwazi ukuqondisa. Ubusise ukuba khona kwethu lapha kule ndawo, emzini wakho. Sihole Nkosi uthe uyasibeletha size sibe badala. Kule nyanga ezulu izindlela zakho azibe ngaphezu kwababa usibonke. Uzibizele bona Nkosi babe umlomo wakho nesona indlela yakho. Khuluma wena Nkosi okwazi ukukhuluma bayehluleka bonke abasemhlabeni. Sekuneminyaka sekunezinsuku bekhuluma abaceti. Ababoni nabakwenzayo Nkosi abaphumeleli. Wena wedwa Nkosi onamandla. Owethu ezulwini uzothetha amacala. Nkosi sakuba khona kwethu lapha manje. Khula Nkosi sicela ukulandela zonke zonke izithazo zegama lakho. Ngesandla seNkosi yembe kuze kube phakathini. Amen.
Amen.
Ngilalele bangwele abantu bonke bayacelwa bake bathale phansi bazolalela ukukhuluma bonke abantu nezingane amakhosazana akuve akuhlale phansi nonke nentasuthi ake nihlale phansi nonke nizolalela okukhulunywayo.
Oh, yeah.